Barkan ku da zuwa tashar gaskiya Top TV. Kada ku manta ku danna mana subscribe sannan kuma ku danna alamar ƙarfafa sanarwa. Domin sanar da ku sabon shirye-shiryen mu da zaran mu dora. Mun gode da kasancewa tashar gaskiya Top TV.